Kuroshelwa mati dza wera pasi.
I'm not sure.